ikaze ikaze rindiri dasanzwe ni mu kiganiro cyacu ni mu biganiro byacu mwama mudukurikirana iminsi yose ni kuri Indundi TV aho twabemereye yuko abanyabuhinga bose aho bari tuzobegeranya tuduheze tubashikirize amakuru atomoye bonyene bivugiye kuri uno munsi rero ashaka kwibaza ko turi kumwe nabande mushaka kumenya kuri uno munsi rero turi kumwe n'abahinga bashobye gukora ikintu bitango application rero kuri ibyo byose araza kujindani batubwira uko bikora ndetse n'abasanzwe babikoresha turi kumwe batubwira uko babibona ndetse nuba ahagari akunda kubihagarikira cyane mu buhinga turi kumwe nawe araza kukubwira byinshi nizere ko turi kumwe icyo tugusaba imisi yose ni kugira subscribe kuri channel yacu kugira dubananye dukorana ndetse n'amakuru atomoye ibiganiro byacu bibandanye bigushikira ku mwanya aha turi rero murabona ingene haberewe murabona ingene hameze neza uno musi twashiye kwishikira kuri arena ahantu hasanzwe hakoregwa cyane cyane karaoke iryoshye ikinyobwa kiryoshye ndetse n'injya ziryoshye benshi bakunda guhururumbira nizere yuko mwamaze kubona yuko hameze neza nikaze nimwitinye n'ahantu benshi bavuga ati iyo uri muri arena ubu bamaze kwishikira mu kibanza gihumuye mu kibanza kikuryohera numwe rero mu bo twari twifuje ko dushobora kuvugana nabo ati abari ko baratwumviriza bashaka kumenya ati iyo application mwashe kuzana kwanza yitwa gute ndetse ikora gute
twa Desire nini nahazwe nkabandi umwe mu ba membre fondateur ba cooperative M-sHalt M-sHalt ikaba ari urubuga rw'itumatuma na ry'amakuru ikongera ikaba n'isoko ihuriro isoko rya bose icyumviro kikaba cyatanguye mu 2018 aho twiyumvira hamwe n'urundi rwaruka ruri muri diaspora hanze y'igihugu ko twoshobora kuraba ingene dufunyiriza urugendo abene gihugu bamwe baba bashaka kugura ibintu ibidandazwa byabo hanze tukaba twifuza yuko nabo mu Burundi nyene nk'uri mu ntara zitandukanye bashobora kugurira ko ari mu cankuzo hagura ibintu biri Bujumbura bigashobora kumushikira atarinze kuvayo ego kubw'ibyo rero twaragiye hamwe triumvira turakambakamba turatubikuba vubi kuko bisaba uburyo bwinshi abo abari hanze baraterera natwe ngaha turaterera turashobora kuba twoshika kuri ugo rubuganye izina nubwo nugushaka kuno mwana isaha tutarashika ku ntambwe twifuza hama ubu urubuga rurakora ugiye ko dukora nka Facebook kura nka WhatsApp urandika message uratelefona urashaka ibidandaza ukagurisha n'ubundi ukagura ushaka n'ubundi ne bajya bagira reservation y'indege ukagura billet davyo reservation ya hotel ukagira reservation ya hotel ngaho nyene ku rubuga byose bikakorwa muri bwa buhinga dukoresheje ya makarte ya carte bancaire ego tukaba dushaka rero yuko abarundi benshi bo vyitabira kugira ngo bamenyere iterambere ubuhinga bwa none bwo ku rubuga na cyane cyane ko twifuza yuko urubuga rwacu gukwaguka cyane kugira ngo dushobore kuronsa akazi abajene benshi ni mwiyo ntumbero rero dushaka yuko umurundi wese ahari yaba uri mu Burundi canke uri mu mahanga yuko yo vyumva kugira ngo aje kugura rubuga aja kuri Play Store akandika ko M-sHalt agacha atresharije application kujya batresharije izindi hama agacha create ya konti yiwe kujya nyene umuntu ayicreate kuri Google cyangwa Facebook nico kimwe byose ego muri marketing nkivyo
byumvise no murundi kandi ni ibintu bitamenyerewe zere yuko byinshi yashoye kuvuga uko bikora ti hamwe yoba ari abarundi bakora ivyo nubuhinga ubwahe bikogwamo ndetse kugira twemeze abarundi nabo bavuga ati bya bindi twahora twumvume ngo na bikogwa mu makungu ngo bikora nka Facebook bigakora nka WhatsApp ati nubuhinga ubwahe bikoreshwa mu nkivyo
ego nubuhinga nko kumuntu asanzwe ni ibintu byoroshye ari umenyere gukoresha Facebook biroroshye gose umenyere gukoresha WhatsApp biroroshye cyane uragenda kwa create account kujya kwa Facebook hama hariho abagenzi uraraba group rwo gakireya abagenzi ukaba invita ukabatuma ko hama naba kakwemerera ko mu babagenzi mukaza murayaga mwa hana mafoto postinga kujya nyene ama views ni kujya nyene kwa Facebook icyo bitandukaniye ho gusa na Facebook nuko urashobora hariko ama produits menshi cyane gose menshi abayo hanze abo ngaha mu Burundi bamaze gushira ko uwe urajya kukaraba yushimye hama ukagura kunyene kuri habiri ko nyene muca mugenda muravugana numudandaza hama amahera akayamurungikira akara yaronka hama nakakurungikira ikidandazwa uko biri nyene kujya nyene twabona ku abantu bagura amamodoka hanze bakayatuma online natwe rero byose biri ko kujya nyene nta kintu nakime kibuze ko ego urubuga rumeze neza unyarura akora cyane gose
birakaze bagenzi mwabyumvise ko atari ibintu byoroshye ati ngaho cha twibaza rero none biraheza bikunguka gute mwebwe mwabikoresheje muri ubwo buhinga bwanyu mwebwe muraheza mukavyunguka mwo gute
bo ego ni muyo ntumbero nyene twabikoze kugira ngo natwe turabinkene twokuyungura turaheza tukaronka rero nariho ama komisiyo agenda araboneka ukintu kujya bigenda biraboneka turagenda bivanye n'abavandere abagurisha uko bagurishije twonka hariho ama contrat dusinyanira hama nawo tarukunwe bagenda baraturiha tugenda turonka gute plus naje ntonto hama tweze tukaronka natwe duke kugira ngo dushobore kuzotanga ka kazi ko nurubuga rugiye kwaguka rwakenera abantu benshi babakozi tuzosanga tuko turakoresha benshi imbere bashika nk'afi nko mu ijana barenga bimaze kujya neza mu bikorwa tukakora nko tuvyifuza rero urumva uko hagenda haraboneka ama komisiyo ama views menshi abantu bagenda bashira ko ibintu byabo bagapibiriye ibintu nuko natwe tugenda turonkamwo inyungu nyinshi uko abantu baba benshi niko rero twese natwe turonkeramo inyungu twatwe twashaka gusaba ahubwo kose abenegihugu b'abarundi kugira ngo baruhurumbire babe benshi kugira ngo dushobore natwe kugira ngo badusupportinge dushobore gutera imbere tumenyekane cyane cyane kuko ubunya tuko tumenyekana hanze kubera abarundi menga turacyahumirije sinzi nashaka rero babyumve kugira ngo nabo nyene baruhurumbire gusumba uko abo hanze boruhumbira cyane cyane yuko arugo ngaha nyene iwacu mu gihugu
te agire ko tubwira ati numudandaza uretse ko muba mumupfunye urugendo ikindi kintu yunguka n'igiki
ego umudandaza ikindi kintu yunguka cyane nuko bya bintu byo kwirugara araja kura nk'ukeneye kurangura akava nk'ingozi ngaje kurangura ibujumbura cyangwa avuye ibujumbura giye kurangura ingozi rana ko umuntu wese agenda kurondera ikidandaza bivanye n'isha dandaza biba byoroshye cyane yakiguriye ko ngahonya ntaba kisubiye kuva ingozi ngaze ibujumbura cyo tukimurungikira kikamushikira mu mahoro n'umutekano ego
ngo ni ibintu bisanzwe bikoreshwa ngaha mu Burundi ndetse tukaba turi kumwe n'abamaze kubikoresha reka nawe nyine duze tubaha kanya baheze batugire ku muriri twumve neza yuko umurundi ashaka kubitahura ndetse hamwe yo bibwirwa n'umuntu asanzwe yarabikoresheje ni hahandi nyene nuhindura umurongo turi kumwe na babandi nyene ati umwe mu basanzwe akoresha iyo application mbega wotubwira iyo application akamaro kayo ni ndetse ubwigene umurundi ayikoresheje icyo yunguka
merci koma akanya akamaro kayo ki application nuko ushobora kuganira n'abene gihugu hagati byoroshye ugashobora kandi kudandaza gushaka ikidandazwa cawe byoroshye nk'ubu par exemple dafise nk'ahantu ugirira ukorera urashobora gufata ibidandazwa byawe ukabishirako kandi birafise akamaro kubera kuko urubuga rukoresha abantu bose aha ku isi yose ushobora gufata iyo application ukayishyira mu telefone yawe kuko plus abantu babibona ibidandazwa byawe barashobora gushorera aho wibereye amahera kandi birafise akamaro no ku gihugu kubera gikoresha abantu bose bo mu mihigo itandukanye plus dukoresha urunze uru rubuga amahera y'agaciro arinjira nga mu gihugu nka jewe namaze kurukoresha birafise akamaro kanini mu kuganira n'abantu nko gushaka ibidandazwa byawe ibintu byawe bigasohoka neza
M-sHalt ngo ikora nka Facebook. Facebook nayo ikaba ari ikintu gikunda guhuza abantu bari kure mu mahanga ugasanga hariho n'umuntu mutari muzinanye mwabigashika mbiciye kuri Facebook ugasanga mwaramenyanye mwarakoranye byinshi wowe kubgawe nko kamaro washoboye kubironkamwo washoboye kuronkamwo kuva utangiye gukoresha ugo rubuga nakahe wibaza yuko wohamagarira abandi bose bakora kuraba
akamaro je nka ndagutangwe kurukoresha hari haba haheze nk'ukwezi ndarukoresha bafise akamaro urumeze nka Facebook M-sHalt meze nka Facebook mugabe aho bitandukaniye nuko yoyo ibintu ushizeko nk'ibintu ushizeko nk'ifoto ushizeko ifoto cha mukandikira n'abantu harabaho ama point babaha amanota babaha uko amanota agenda umaze kukwiza 300 points hariyo barakwandikira 1 dollar urafisa akamaro kukura ronka quelque chose mugaho kuri Facebook aho bitandukane na Facebook waja ko ugakoresha nyene ukaganira n'abantu mugaho ho nakintu ronka mugaho imshati yoyo ukwijije 300 points baragwa ikintu kanaka irafisa akamaro kube kuba jeune irashobora gufasha par exemple nk'aba jeune bari muhira ugasanga yirwa kuri Facebook nta kintu aronka mugukoresheje M-sHalt ukwijije 300 uranka 1 dollar wibere muhira atana kimuri kora gusa juste kwa telefone yawe na mamega yawe dafisa kamaro
byemezwa urumva ko ari ikintu umuntu ayunguka yicaye ni gikogwa bavuze ati ko kizobandanya cyanke nuko ikiri nshasha bahamagarira abantu
oya bizobandanya babikora mugabo rero kugira ayo kugira kwiza izo 300 points nuko uba wagize ntuzo ugashaka amafoto ugashaka photo commentaire kugira share gutumirira abandi ugatanga ubugenzi ku bandi izo 300 points umaze kuzikwiza kenshi uko uganira n'abagenzi ukushira ko ntuze de photo tusa byose biratanga de points ajewe nibere muhira usanga nibere kusa ku telefone yanje n'abamega yiwanje ama point ash ni mwanya mutoyi 300 points n'umwanya mutoyi gose
nk'uko kwezi kumwe umaze ukurayikoresha umaze kwinjiza ibingana gute
hajewe maze kuronka kuko kwezi maze kuba ndarukoresheje maze gukwiza 1000 points niyo maze kuronka ndamaze kuronka nka 15 dollars ndamaze kuronka kuko bavuga ukwijije 300 points ukwijije 300 points ufacha guha 1 dollar urumva jewe ndamaze kukwiza ama points atari menshi kandi amahera ndamaze kuyaronka kandi nibyo
nko gukoresha iyo application urumva ko hari ibintu umuntu yumva yuko yokwinjiza mbwa urumva ko ibintu byose bitabura ahantu ibintu biba bigoye muri byo akazi kose ngo nikabura ikintu kiba kigoye hoho biroroshye 100% cyangwa hari ibindi bintu usanga nawe nyene bisaba yuko ushobora gushiramo uburyo muko nawe uronka ubwo buryo
ntivyoroshe kuko deja kugira aho nyene uruje ko uteza kuba ufise amamega ego
hama niyo application iroroshe kuyikoresha usanga ari nkuko ufise amamega yiwawe gusa ni direct kugurura cyangwa ari ibindi bintu bica bisura kandi bikagwa
ufise ayo mamega yiwawe baragusaba kuja kuri ntuzeya kuri Play Store ukayiteresharja ni M-sHalt ukayiteresharja imeze nka Facebook ukayiteresharja ukayishira mu telefone yawe hamuga ugakompleta ari byo bagusaba kugira utangure kuyikoresha ugakompleta amazina yiwawe bagusaba Gmail yawe hamiga ugacutangura kuyikoresha nka kujya kwa Facebook ufise n'ikidandazo ugashira ko ego plus nawe ushira ko n'ikidandazo n'amapoint araduga
ego urumva yuko ari ubuhinga budasanzwe bwazanywe n'abarundi kandi ngaha nyene mu Burundi wamwumvise usanzwe wabikoresha kandi ashima uko bikora n'akahega jambo rero uhamagarira abajene batarayikoresha
no hamagarira abajene kuyikoresha kuko mu kuyikoresha kuko abajene urumva ego si gutumwanya nawo nyene baraganira kuri Facebook mugahoho akarusho koko kuri M-sHalt nukuronka après quelque chose ariyo 1 dollar tuvuge nko kujije 300 uraronka 1 dollar wibereye muhira turashaka kuja kuri ayo madimba ntuze kuyandi kuri zindi mbuga za Instagram za ande zose mugabo nturonke ikintu kana nuronke nuze ikintu hanyuma mugabo kuri M-sHalt ukwijirizo 300 points uraronka ikintu kanaka uraronka ntuze ya quelque chose urumva nico gituma ntumirira abajene kurukoresha kuruhurumbira si tunabikorera utwabo kurukoresha kuko nkabikorewe twabo tuvuge nk'ubu par exemple bafise nk'ibintu bakora bagashira ku ibintu kuri ugo rubuga bakabishira ko kugira ibintu byabo biboneke ivyo bakora babidandaze vyoroshe
ego wumvise akamaro wumvise ninge nikora mukanya naho reka twakire umwe musanzwe arongoye iyo M-sHalt nizere yuko aza kutubwira byinshi cyane cyane kubyerekeye iyo application kunikora nibyo bunguka bobo basanzwe bayikoresha uretse yuko aba abayikoresha bunguka nabonye nabenye neyo nabo bashobora kubyunguka mwo gute bibutse kandi yuko tuguma turi kuri Indundi TV tukaba turi ahanyene hasukuye murahabona ni muri arena ahantu umuntu wese ashobora gufatwa neza abamaze kuhishikira bose bafise intahe bo hashingira turibibutse rero yuko twari kumwe numwe mu basanzwe barongoye cyane cyane iyo M-chat bimadiki mu gihugu wabyumvise bashe kubivuga umwe rero asanzwe abirongoye na atubwira ati iyi M-chat yatanguye ryari ni cimviro cyazana nyehe kukura ziko abarundi byari bigoye cyane ndetse nibaze ko muba muri bamwe baba bafise ubwo rubuga nibyo bintu mwabitanguye gute mubikorana nabande
murakoze kwa mbaze kufashimira mu barongozi ba Indundi TV jewe ni Habonimana Jean-Claude nkabandi vice president wa societe coopérative M-sHalt. M-sHalt ni urubuga ruriko ibidandazwa handi hakaba ko kurundi ruhande hezo social abantu bashobora kuyaga ko urubuga rw'ibidandazwa abantu baza bakagura canke bakagurisha uri mu mahanga canke ngaha mu Burundi. M-sHalt kugira ize ngaha mu Burundi ni cyumviro caje kivuye muri diaspora turakorana natwe ubwaka bwo mu Burundi hanyuma turagira in application n'urubuga kuko twahereye ku rubuga en 2018 hanyuma mu nyuma muri 2019 turashaho application arinye ariko application yaparesa kuri Google Play Store kuri App Store ntiturayishyira ku bantu bakoresha reza pareye iPhone application ntaba disponible barashobora kurukoresha bakoresheje site yacu m3shalt.com abafite ama telefone ya Android barashobora gutereshaja application wandika m-sHalt kuri Google Play Store ukashutora application yacu ukatangura kuyikoresha navuga ko application m-sHalt ku Barundi no ku banyamahanga kuko ni urubuga nababwiye ko hariko ibidandazwa nko kuri Amazon ikintu tugusaba gusa nkufise compte bancaire uragura ikidandazwa kikagushikira ngaha mu Burundi mbe ndetse n'abanyamahanga baragura ibidandazwa bikabashikira atangorane ngaha gusa dukoresha mwaye ya DHL na poste umuntu aguze ikidandazwa inyuma y'ibiyinga zibiri canke zitatu kiba kimushikira ngaha ibujumbura ariko imiduga amatelefone tutere kategori z'ibidandazwa
kwa ari umuvisi araza kubinonosora neza ingene umuntu ashobora kuvyungukamwo umvise yuko umwe yadushingiye nta ingene bunguka iyo bari kubarakoresha cyane réseaux sociaux natugire ko atubwire ingene umuntu ashobora kuvyunguka ko kuko ndazi ko ari abajene benshi mukanya bari kubarakurikirana ikiganiro bashaka kuca birukirayo nabo nyene baronke iyo application natubwire ingene umuntu ayunguka ko neza na neza nkuko wewe asanzwe arabifisemo n'uburambe bwinshi ukuntu umuntu yunguka ariko aricatira n'umuntu ukuntu umuntu yunguka yishiriye ku kidandazwa gusa
murakoze cyane uru rubuga M-sHalt akarusho novuga ko ka kanini kugwaruka ndetse no ku Barundi ni urubuga kuri kugwaruka ariko réseaux sociaux iyo réseaux sociaux umuntu ekara yaga ko kugira ashaka photo commentaire kuvisita de produit byo byose bitanga amanota kugira like byose kwandika message byose bitanga amanota kuburyo umuntu akwije trois cent points cyatumuha $1 rero kugwaruka dufate nk'abantu batagira akazi abashomeye turazi ko turi benshi nka mu gihugu cy'u Burundi ukoresha urubuga urashobora kugura amamega y'5000 cyankindwi amara ukwezi ashatangura kugenda gukoresha application M-sHalt inyuma y'ukwezi azobona umusaruro ashobora kugenda n'abanyina gakora ka business kiwe gatoya kini no hamagarira kuri ku Barundi cyanke ndetse n'abanyamahanga application M-sHalt ifite page umuntu ashaka kwidandazwa nko kuri Amazon cyanke Alibaba rero ngaha mu Burundi turafite ibintu byinshi dushobora kudandaza nimbari ibyamwa amafrodo atandukanye nimbara bavoka ibintu byose dufite ngaha ngira kamaro turashobora kwidandaza mu mahanga canke abantu bafite ama shopping ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse meme no hagati mu gihugu barashobora gucuruza ibyo bidandaza byawe bikaba international umuntu afite bidandaza ngaha mu Burundi arabishira ko ntazo bagicuruza ngaha mu Burundi gusa mugaba ashobora kwicuruza ngaha mu Burundi akongera akabicuruza no mu mahanga kandi na kamaro kanini kuko akidandaza ikidandazwa uzokigura azokigura mu franga y'agaciro izo bari inyungu ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi bose bafite nimba ari bitoke ibiki nimba ari so ibintu byose tuse ngaha turafite kubidandaza kuko tuko turaba muri Europe hamavoka ariyo usanga ariko arabaye importe byo za Cameroun za Cote d'Ivoire natwe kubera iki abanyamahanga akunda kuza ngaha bakabona dufite ibyamwa bitandukanye byiza kubera iki tutobidandaza mu alinye hanyuma natwe y'amafaranga y'agaciro kugira ngo aboneke niko novuga kari akamaro kanini kaje kome ku rubuga M-sHalt twagiye hamwe turi abarundi n'emena na diaspora kugira ngo kibe ikintu kiza gufasha rw'urwaruka ndetse n'abarundi ndetse mbere n'igihugu
cyose. Ego hello nizere ko twabyumvise kimwe jese nibaza ko twashoboye kuvyumva kimwe dushobore kumubaza ati abarundi bari mu mahanga byari bigoye yuko ushobora kuronka isombe cyangwa uwo mukeke uva muri Tanganyika sinzi rero yuko ibi byo bidandazwa ashobore kutubwira ati ubiciye kuri M-sHalt umuntu ashobora kugihamagara ubwo nyene ari muri Canada ikikamushikira ndetse n'ukeneye ikijumbo ari muri Canada ubwo nyene bimushikira
ego cyane birashoboka kuri M-sHalt biroroshye cyane kuko rubuga ni international uri muri Canada ararukoresha muri America umurundi icyo tumusaba gusa nuhuza akugura shop yiwe agafata amafoto nimba ari y'ibijumbu y'amafi akayashira ko nimba ari umuntu ari mu mahanga cyangwa umuzungu azobona ati ifi niyo mu Burundi narahatembereye Josh chanke ijumbu cyaho chanke ibyamo acashaka ko amafoto hanyuma umuzungu azoza kigure hanyuma uwo murundi akiguze acagira livraison ashaka ko ico kidandazo agashaka agaciro kacu na refrain de livraison za DHL zirahari izi za posta za FedEx chatumo divezo izo shimushiki cyo kidandaza cyo kiswa shimushikira ahari mu gihugu cyose ahari kuko izi kampagi za DHL za FedEx ziri daro modanti n'ubwo buryo urumva ko natwe ngaha dushaka kudandaza ibintu byacu ku isi yose kandi twibere ngaha mu Burundi
ego uno munsi ndasavye commande uno munsi kuwa mbere mbega iyo commande nsavye icinshikira ryari
commande mwigize nk'ubu kwa mbere mucamurindira yuko dufate ibitandozo biba daro mondantie yari iva muri za Singapore muri Japan mu Bushinwa mucamurindira après de semaines cyangwa 3 semaines kidanzo kabakira bashikiriye abantu benshi dufate les amis nabandi baramaze kugura ibidandazwa ama telefone ama radio twama twagiye kubitora muri poste bikabashikira neza tangorane nimwe ibaye
kuvyerekeye urudandaza ni benshi bamaze kuba babikora cyane cyane kuri line usanga ushobora gukomanda online mwebwe nk'abarundi mwashoboye kugira icyo kintu kandi mukaba mufite n'icicaro ngaha mu Burundi ndetse naho mu makungu ni giki mutegekanya kugira ibindi byose bizoza abandi bose bazoba bafite ibyo bidandazwa mubandanye mukorana neza namwe mudahomba
ego murakoze ikintu dutegekanya cyambere kandi ahubwo twaranagitanguye twebwe kwa runo rubuga M-sHalt umuntu wese aje kugira gushaka kwa amaproduit yiwe tuba turi en contact direct tusa ama entreprise acuruza amamodoka mu Buyapani murabona ko ngaha mu Burundi abantu benshi bamakeneye imodoka zivuye mu Buyapani twebwe turi en contact direct avec ama entreprise umuntu wese yoshaka kugura imodoka cyanke n'importe quel produit ayiguze aci wacu biroroshye kuko twebwe dufite in contact direct urumva ko nakarakarusho bice bifatiritsa abantu bahora bagura imodoka bamenye niyo zigeze ariko twe twashobora kumenya ati imodoka iravuye mu Buyapani igeze ku kivuko Dar es Salaam cyangwa ivuye Dubai cyangwa ivuye muri America cyangwa ivuye muri Allemagne irashise urumva ko arakarusho kandi kindi nacyo nibagiye kuvuga ariko booking umuntu arashobora kugira reservation ya billet d'avion cyangwa hotel cyangwa taxi yibereye mu gitanda ntibaragenda gutonda ngaho kwa ayo agence de voyage Ethiopian Airlines cyangwa za Kenya Airways biroroshye cyane wibereye mu gitanda uragira asha ya billet d'avion hanyuma ukagira urugendo rwawe neza uti uracumukura kandi bicyo biri hasi kandi n'ikindi kiri ko kiri très important uranegosia igiciro cy'indege kandi kindi cyiza gihari nuko uguze itike y'indege ufite uruhusha rwo kurondana n'importer company we wifuza demandant indege irava Dubai ije gutora umurundi umwe ngaho kuri aeroport umva ko nakamaro kandi byacanje rwose ku Burundi ndere no kubanyamahanga
nga mwabwumvise ndetse cyo muhamagarirwa murumva yuko ari kugashira muri telefone yawe mu kurangiza mbege yo telefone ibimeze gute kugira ushobore kwakira iyo application
yego murakoze ni telefone yari yose iziza zi telefone tumenyere ama techno ama iteri zi telefone zose tumenyere ngaha zirakoresha ubwo urubuga rwacu ya application yacu kiretse telefone za iPhone nizo umuntu ategezwa gukoresha site kuko application ntiyaba disponible ari ariko naho nyendo turiko turavyirukamo kugira ngo application ibe arinye kuko sabarundi bonye nawe dusaba n'abari mu mahanga kuko urubuga rurakoresha cyane abanyamahanga nibo mbere kenshi banakura no kugura ibidandazwa vuba application arinye kuri App Store igashobora kuba disponible murakoze cyane
reka tugushimire twababwiye yuko ari application kandi isanzwe ikorera nga mu Burundi babivuze byinshi kandi isanzwe inakora no mu mahanga tukaba turi kumwe n'umu technicien usanzwe araba uko bigenda uko bikogwa nawe nyine reka tumuhikaze n'amahoro
amahoro
arashaka kwidondora ariko aratwumviriza ninde
njyewe nditwa Justin Mugisho
yego mwamwumvise nawe akaba asanzwe ari kumwe muri iyo application kandi akaba ari nawe atuma ibyose ibyo dukeneye tubironka uko bikoreshwa niwe nyine dushaka tumenye yuko wewe mu buhinga bwiwe bisanzwe bimworohera ingene abikora reka nawe nyine yigire ku muriri abitubwire
mbabarire kirunzi kirangoye cyane ndakuriye muri diaspora ndavugisha mu Kiswahili
Kwa tumeza kukuambia kwamba huyu hapa natumia hii application na huyu hapa ndo muongozi wa upande wa technique. Asa aweze kutuambia inaendeleaje hii kazi akiweza kuifanya hapa nchini Burundi inakuwaje asa kwa kuweza kuunganisha watu wote waweze kukutana hakuna uzito wote unaupata?
Kwa kweli ndio tunapata uzito mingi kwa kuona yani demande imekuwa mingi kwa sababu wakati watu wanakuwa mingi tunakuwa na tatizo tekniki wanaita bad passant kwa Kifaransa hiyo bad passant yani watu wakikuwa wengi code imekuwa sawa vile imekuwa concentre na ikishakuwa concentre yani imejitia fasi moja kwa inakuwa demande mingi yani resource inakuwa kidogo hiyo imekuwa tatizo mingi kwa ngambo ya tekniki inatuma site inakuwa yani application ina load na uzito inakuwa na uzito wa kuload yani na load kwa tatizo kitoko kwa hiyo ya kwa sababu ya hiyo code imekuwa imebaniwa sana na watu wengi sana
na watu wakikuwa wengi ndo mnapata malipo hii kazi mnaendelea sasa kuifanyaje ili malipo endelee kuwa mengi
yani ndio tatizo tunaendelea kumanage kwa sababu kwa kweli tunahitaji watu wao hapa watu wao tumecreate application kwa sababu tunahitaji watu wawe ndani watu wafanye movement ndani sasa kwa ku manage hiyo speed ya application inatubidi tuwe na equipe nyingine kwa sababu kwa hiyo tuna kwa siku chache hivi tunatafuta tuwe na wengine wa technicien yani wa developer ambao wanajua mambo ya site ya mambo ya kukode mambo ya application tunataka kwa sababu hiyo tukisha kwa na wengine vile wamoja watakamata tashes moja na wengine wanaweza kamata tashes zingine hiyo itatuma ekipe ya technique na site inakuwa inatumika vizuri kwa sababu utakutana kama shida za mingi tumapata zitakuwa ziko resolved
na hii ambayo nasema kwa kuweka kwa simu ikikuwa tayari yuko kwa simu ili ifunguke inachukua muda mrefu sijui nini tatizo hapo
yani ni hiyo ndio tatizo. Hiyo tatizo ya kusema kama ni hiyo bad passant. Ndio inatuma kwamba kwa kuload inakuwa sio long, sio slow sana, lakini inakuwa inakamata sawa dakika sawa sekunde 5, sekunde 4, mambo kama hiyo. Kwa sisi ngambo ya tekniki hiyo ni kuload slow. Sasa tunahitaji iloads hata sekunde moja, sekunde mbili, kwa sababu unaona watu wakikawa kwa kuchunga iti sekunde tano na mtu amekawa unaona imeshakawa hivyo. Lakini ikishakuwa sekunde moja, sekunde mbili, hapo inasaidia kuendelea kwa kutumikisha vitu vingine mtu anataka kufanya. Sasa kwa kusema tunaweza kufanya namna gani, ni kama vile nimesema, yani tuna tatizo ya hosting, inaitwa hosting kwa Kiingereza, yani server. Yani server ambayo tumetumikisha kwa kukosa resources, tunatumikisha server ambayo haiko na uwezo ya kuchunga watu wengi, ya kukamata watu wengi. Yani kukamata watu wengi, yani sawa Facebook inakamata mamilioni de personnes, nakamata milioni ya personnes. Sasa kwetu sisi wakati ambao watu wanakuja wengi, kwa sababu tuna resources kidogo, sasa site au application inaanza kuload polepole kwa sababu ya hiyo tatizo ya resource.
Na ambao wanatumia, mnaweza kuwapatia moyo kwamba paka lini ndo mambo yote yatakuwa sawa?
Watu ambao wanaitumia kwa kweli tunaweza kusema kwa labda kwa wiki moja, kwa sababu tumeshaanza kuitumika hiyo tatizo, kwa sababu tuna tatizo mengi, tunapanga tatizo moja kwa moja. Lakini naweza kugaranti watu kama kwa wiki moja mambo yanaweza kuwa sawa kabisa.
Na ni vipi unajipanga hasa kwa kuweza kuingia katika wengine wote wafanyakazi, hasa upande wa mitambo? Unaona kwamba wewe utakuja na nguvu gani ambazo zitakuja kuwakubalisha ambao watakuja kufuatilia hii na watakuja kuridhika?
Kwa hiyo naweza sema namna gani? Naweza sema kwamba tunatumika na collaboration, na ekipe yote inatumika na collaboration. Ngambo ya management technique, sisi wote tunatumika kwa collaboration. Na kusema kwamba kwa kumaliza hiyo tatizo, tunafanya nguvu tutumike na entreprises zingine. Kuna wajene wengi hapa Urundi. Kuna wajene wengi ambao wanajua kweli kufanya hiyo mambo ya codage. Sasa tunahitaji kuwaita tutumike en collaboration, kwa sababu najua kwamba kuna sawa vile kwenye ndundi kuna wateknisie ambao tunaweza kutumika kwa collaboration. Tunawaambia tuna tatizo fulani, mnaweza kutusaidia tutumike fast mode. Ni mambo kama hiyo ndio tunataka kureinire, yani wajene na wengine wenye wanajua kama wanaweza kufanya mambo ya codage, tutumike pamoja kwa sababu ya kumaliza tatizo ambayo tunazo.
Acha tuseme tunasema asante.
Nashukuru sana kwa kunipokea.
Turabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye, twongera dushimira cyane cyane abashimye yuko dushobora gukorana ikiganiro no munsi kikaba kirangiye mu mahoro. Reka tubahamagarire iminsi yose twama tubahamagara kugira subscribe, kugira tubandanye dukorana ibikorwa bitandukanye. Ni muri bamwe mwumvise yuko bafise ubuhinga butandukanye butandukanye. Wewe babazanye ubuhinga budasanzwe, tubemerera yuko umunyabuhinga wese ahari tuzokwama tumugushikira, ahari ashobora kukubwira ibyo ari byo. Reka tubashimire twongera kandi tubabwira ati ubutaha nibagaruka tuzokwama turi kumwe nabo, kugira iminsi yose turababwira yuko dushaka yuko Uburundi butera imbere, abarundi n'abanyamahanga baratu Burundi.